Sizosebenzisa u less than, greater than, okanye u equal ukukomperisha ezi fractions mbini u 21 over 28 no 6 over 9. Ungarhalela ukuthi ngoba u 21 over 28 esebenzisa amanani amakhulu ukuthi umkhulu kuno 6 over 9, kodwa awukwazi ukuyenza kanjalo. Ndiza kubonisa later ukuba kutheni ungakwazi ukuyenza le nto. Kodwa engoku ukuyenza kakuhle le nto kukuthatha ezi fractions zam uzibhale ngawona manani amancinci ongakwazi ukuzibhala ngazo. Mna ndicinga indlela elula yokuyenza kuzenza ngee-decimals, kodwa kuba singekafundi ngazo ngoku sizawukwenza ngamanani amancinci. U-21 over 28 xa umbhala ngawona manani amancinci, u-21 ungu-3 times 7, u-28 ungu-4 times 7. Xa sowudivayide i-numerator ne-denominator yakho ngo-7 ufumana u-3 over 4. Xa umbhala ke ngoku-21 over 28 ngawona manani amancinci uba ngu-3 over 4. Masikhe ke ngoku sicinge ngo-6 over 9 uba yena uthetha ukuthini. U-6 over 9 ngoba zincinci ndiza kubonisa sizakhe siyidrowe yona leka-6 over 9 ngoba la manani mancinci. Ndizadrowa i-chocolate yam eneepisi eziyi-9. Ndizayisika kuqala ibe ziipisi eziyi-3. Mandiyenze kakuhle zilingane. Nantsi ndisike ke ngoku ipisi nganye nayo ibe ziipisi eziyi-3 kanje ezingathi ziyalingana. Nantsi nalapha ithethe uba le nto le chocolate yam ineepisi eziyi-9. Ziyi-9 iipisi zale chocolate yam. Sifuna ke ngo-6 over 9 ithethe uba ndizawuthatha iipisi eziyi-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. U-6 over 9 uthetha ezi pisi endizikhalarishileyo. Nazi ziyi-6 ndizikhalarishile kwezi pisi eziyi-9 kule chocolate yam. U-6 uyafana no-2 times 3. Ungamcinga u-6 lo ufane nee-groups ezimbini ezineepisi eziyi-3. Uzawuthi iigruphu zakho zimbini, igruphu nganye ineepisi eziyi-3. Nantsi igruphu yam yokuqala eneepisi eziyi-3, nantsi eyesibini nayo ineepisi eziyi-3. U-9 yena ke ungubani? U-9 uyalingana no-3 times 3 okanye iigruphu eziyi-3 ezineepisi eziyi-3. Nantsi eyokuqala, nantsi eyesibini, nantsi eyesithathu indinike iigroups eziyi-3 ezineepisi eziyi-3. Ndingaphinde ndiyidrowe le chocolate yam apha ineepisi eziyi-3. U-6 over 9 xa ndimenza ke ngoku seyine gruphu ezineepisi eziyi-3 uzawuba nje iipisi zam zizawuba yi-3 ngoba u-6 uzii-groups ezimbini ezineepisi eziyi-3 yilena nalena zizawuthetha lo-6 wam. Zingaphi iigruphu ezineepisi eziyi-3 esinazo apha? Ziyi-3, uyabona? Siyenza ke ngoku olhlobo lokutshintsha u-6 over 9 ngokuyijonga kuqala. Uba uyadivida u-2 times 3 ngo-3 uba no-2, udivide u-3 times 3 ngo-2 uzawufumana u-3. U-6 over 9 uyafana no-2 over 3. Ngu-2 over 3 uyafana no-6 over 9. Umbonile xa simdrowa nanku nalapha. Masikhike ngosifune uba yeyiphi enkulu apha kwezi fractions zethu zombini. Sino-3 over 4 wethu. U-3 over 4 xa umdrowa uzawuba njani? Masithathe senze ke ngoku ngenye i-chocolate elinganayo nalesi isebenzisileyo apha ukwenza u-2 over 3. Sizawuzenza zilingane. Ngoku lena andizuyisika ibe ziipisi eziyi-3, ndiyisika ibe ziipisi eziyi-4. Nantsi ndizawuyenza ibe ziipisi eziyi-4. Ziyi-2 kuqala, ndiphinde ndiyisike apha, izawundinika iipisi eziyi-4. Ezi ziipisi eziyi-4, lena ziyi-3. Ke ngoku lena ithetha uba ngu-2 over 3. Lena izawuthetha into e-over u-4. Kodwa ke ngoku sifuna ukukhalarisha iipisi eziyi-3 apha kwezi ziyi-4. Nantsi 1 izawuthi 1, 2, 3, nanku ke u-3 over 4 wam. Ngolu hlobo endiyidrowe ngalo ayikubonisi kakuhluba kanye kanye yeyiphi enkulu apha kwezi fractions zam. Ithi ke ngoku ndizawudrowa kakuhle ibe ngathi izawukubonisa ukuba yeyiphi enkulu. Ndiyenze ibe neat, zilingane iipisi zam. Nantsi nalapha thindilungise apha enze uba ezi pisi zizawulingana okanye zibe ngathi ziyalingana. Okay, nantsi ke ngoku le sifuna u-3 over 4 apha. Sifuna u-3 over 4 nanku 1, 2, 3. Ku-3 over 4 ke ngoku lo xa uzijonga ezi uyambona uba u-3 over 4 umkhulu kuno-2 over 3 ngoba nanku uphelela pha u-3 over 4. U-3 over 4 umkhulu kuno-2 over 3. Ke ngoku ndiza kubonisa uba ungayenza njani ngokukhawuleza kodwa okwangoku sizawuyenza ngolu hlobo. Sizawuthi ke ngoku u-3 over 4 umkhulu kuno-2 over 3 okanye sithi 3 over 4 u-greater than u-2 over 3. So into ethetha uba sizawuthi u-21 over 28 uzawuba mkhulu kuno-6 over 9. Sibe sigqibile ke ngoku.